Masijonge umzekelo ke namhlanje xa sisebenza ngeelimithi zethu. Umzekelo wokuqala makathini? Umzekelo wokuqala wethu uthi ngubani ilimithi? Ilimithi yethu iya kubani? Okanye umda wethu uya kubani xa u-f of a u-x wethu esondela kubani? Esondela ngokusondela ku-3. I-function ke yona ithini? Nantsi ke i-function yethu izathi u-x squared uthabathe ubani u-6x umdibanise nabani? Umdibanise no-9. Yonke loo nto uzoyohlulahlula ngobani? Ngo-x squared uthabathe u-9. Mandiyibhale ke le nto ndiyithethayo. Sifuna sikhangela ilimithi yethu uba ingubani xa u-x esondela ngokusondela ku-3. I-function yethu isithini? I-function yethu ithi x squared uthabathe u-6x udibanise no-9. Yonke loo nto uyohlulahlula ngo-x squared uthabathe u-9. Ngoku ke ungathi uqaphele into yobana xa ubeka u-3 endaweni ka-x ngasezantsi sinoba nantoni? Sizoba no-0. Ngoku ke loo nto isichazele into yobana asinaso isisombululo sale nto, kodwa ke sizathi siyenze njani ke ukuze sikwazi ukuyisombulula leyo ngxaki yethu, kuba sinengxaki apho. Ngoku ke izawuthi isinika u-0 ngasentla xa ubeka u-3, ukanti nangasezantsi kunike ubani? U-0. Siyabona ke into yokubana asinayo le nto. Isenza sithini? Isenza singonwabi into yoba sifumane u-0 umahlulahlule ngo-0. Ayonwabisi loo nto, ayizondaba zimnandi, kuba kaloku asiyithandi into yobana sibe no-0 no-0. U-0 umohlulahlule ngo-0, siyazi uba yinto engekhoyo leyo. Kodwa ke singathi siyisombulule le ngxaki le ngoba sithini? Ngoba senze le nto kuthiwa ukusimplify, okanye sifactorize intoni? Eli nani lingasentla kweliqhekeza lethu, okanye le term, le nto ingasentla kweliqhekeza lethu nale ingasezantsi, sijonge uba into yobana akho nto izathi isincede ngayo na. Masiyenzeke le nto ndithetha ngayo. Siza kwenza ntoni? Sizakhangela uba u-x squared uthabathe u-6x umdibanise no-9 wenziwa ngubani, ukanti no-x squared uthabathe u-9 ungambhala ngoluphi na uhlobo. Yiloo nto ke sathi siyenze. Le ingasentla singayibhala ngoba sithi ngu-x umdibanise no-3. A-a, izoba ngubani? Izoba ngu-minus, kuba kaloku uyaqaphela into yokubana funeka ube no-minus 6x xa uwadibanisa omabini. Uyakwazi ke ukufactorize, ndiyakuthemba. Ngoku ke soba no-x uthabathe u-3, umphindaphinde ngo-x uthabathe u-3. Ungayibhala ngolo hlobo ke le nto ingasentla. Le ingasezantsi siyibhale ngoluphi na yona uhlobo? Sayibhala ngoba ingubani? Ingu-x umdibanise no-3 umphindaphinde ngo-x uthabathe u-3 kuyo. Kuba lokhu uzawuthi uqaphele uba yintoni le nto ibizwa ngoba yi-difference of 2 squares. Ngoku ke sifuna ntoni kuyo yonke le nto senzayo? Sifuna ilimithi yethu uba umda wethu iya kubani xa u-x esondela ngokusondela kubani? Esondela ngokusondela ku-3. Ngoku ke uzawuthi uqapheleke into yokubana ayikho enye into esingayenza uba siyitshintshe into yokubana le nto xa u-x ingu-3 ayinaso intoni? Isisombululo. Kodwa ke singathi sikwazi uba sithini? Sisuse u-x minus 3 ngasentla nangasezantsi, kuba kaloku siyambona uba ukhona macala ngasentla nangasezantsi. Ngoku ke sathi siyenze njani ke loo nto? Siyayenza kaloku loo nto kuba kaloku ziyaphindaphindana. Ngoku ke simsusile u-x minus 3 ngasentla no-x minus 3 ngasezantsi. Ngoku ke sishiyeke nantoni? Sishiyeke no-x uthabathe u-3 umhlulahlule ngo-x umdibanise no-3. Sikhangela ilimithi yethu ke, i-function yethu esishiyeke nayo leyo. Ilimithi kabani? Ka-x uthabathe u-3 umahlulahlule ngo-x umdibanise no-3. Xa u-x esondela ngokusondela ku-3 sizathi sifumane bani? Saqaphela into yobana ngasentla sizofumana u-0 kuba lo uzothabatha u-3 ku-3. Ukanti ngasezantsi xa udibanisa u-3 no-3 iza kunika u-6. Ngoku ke siyayazi into yobana xa uhlulahlula naliphi na inani, u-0 umahlulahlula ngalaphi na inani iza kunika u-0. Nantso ke yona nto ke siyifumanayo, le limithi yethu isondela kubani? Ku-0. Ungathi uyijonge ke loo nto ngokuthini? Ngokuyenza kwigraf yakho, uyikhangele ubone uba kwigraf iza kunika ntoni. Xa usondela kusondela ku-0 uzofumana ntoni? Kuba lo siyayazi uba xa u-x engu-3 siyayazi into yobana igraf yethu okanye i-function yethu ayinaso isisombululo, i-undefined. Kodwa ke xa uyibeka kwigraf yakho loo nto uzawuthi uqaphele uba xa usondela ngokusondela ku-3 usuka macala omabini uzawuthi ufumane ntoni? Uzawuthi ufumane usondele ngokusondela ku-0 kwintoni? Ku-f of x wakho. Ngoku ke masithi senze omnye umzekelo ukubona uba iilimithi zethu zisebenza ngoluphi na uhlobo. Sikhangele umzekelo ozosinika u-0 umahlulahlule ngo-0. Ngoku ke ithini ke umzekelo wethu olandelayo. Umzekelo olandelayo wethu uthi bani ilimit xa u-x esondela kubani, xa u-x esondela ngokusondela ku-1. I-function yethu ithini ke yona? Masikhangele ke i-function yethu uba izawuthini. I-function yethu ke siyazi uba ineqheke iliqhekeza, ngasentla sizawuba nantoni? Sizawuba no x squared. Wenze ntoni ku-x squared? Uthabathe. Masithi sino x squared, wenze ntoni? Uthabathe. Okanye masithi siwenze omnye umzekelo, kuba lo mzekelo ndiwuthatha entloko, ayingomzekelo esiwunikiweyo. Ku-x squared uthabathe u-x, uthabathe u-2. Yonke loo nto uzoyahlulahlula ngabani ke? Kuba kaloku okanye masiyenze ibe plus, kuba benditshile ukuba le mizekelo lena ndiyayenza ngoku apha entloko kum. Ngoku ke sinobani i-function yethu? Sino-x squared umdibanise no-x uthabathe u-2. Yonke loo nto uyohlulahlula ngobani? Ngu-x uthabathe u-1. Ngoku ke loo nto iza kunika ntoni? Loo nto ke xa ubeka u-1 endaweni ka-x uyaqaphela into yobana ngasentla uzofumana u-0, ukanti nangasezantsi ufumane u-0. Uyayazi ke loo nto uba into engasonwabisiyo, ayizondaba zimnandi ke ezo kuthi, kuba kaloku siyayazi into yoba u-0 umahlulahlule ngo-0 into engekhoyo leyo. Ngoku ke masenze le nto besenzile kwakuqala. Senze ntoni? Sibhale le nto ingasentla ngokwenye uhlobo uba ibingabhaleka ngoluphi na uhlobo. Nantsi ke ndiyibhalile, u-x uthabathe u-1 umphindaphinde ngo-x umdibanise no-2. Yonke loo nto uyohlulahlula ngo-x uthabathe u-1. Ngoku ke uyaqaphela into yobana ngasentla xa sinento enje engu-x squared umdibanise no-x okanye uthabathe u-2, nayiphi na omnye umzekelo, xa unento kuthiwa yi-quadratic uzofuneka wenze ntoni? Uqale uyithini? Uyifactorize, ujonge into yokubana akuzubakho nto ifanayo na ngasezantsi nale ingasentla. Xa unento, xa unemeko enantoni engu-0 umahlulahlule ngo-0. Kodwa kungathi uqaphele ixesha elininzi le nto ingasezantsi iba khona nangasentla, kodwa ke kuyafuneka uba uzenzele uyifactorize, uyijonge into yokubana izoba khona na. Ngoku kule meko siyabona uba ikhona ngasentla, u-x minus 1 ukhona nangasentla, ukhona nangasezantsi. Ngoko ke sivumelekile into yokubana sithini? Simsuse ngasentla nangasezantsi, kuba kaloku sawuthi sishiyeke nantoni ke ngoku? Sishiyeke no-x umdibanise no-2. Ilimithi yethu ke xa u-x esondela ngokusondela ku-1, sizathi sifumane ntoni? Ngoku ke uzawuthi ubeke u-1 endaweni ka-x, iza kunika ntoni? Iza kunika u-3. Itsho ke impendulo yethu into yokubana ilimithi yethu isondela ngokusondela kubani? Umda wethu usondela ku-3. Ngoku ke inikisa umdla le nto, kuba uyaqaphela into yokubana xa ubeka u-1 kule yethu ibiphaa ngasentla, iza kunika u-0 umahlulahlule ngu-0. Kanti ke uba uthe wayifactorize, ithi ikunike inani ozothi ulibona. Ngoku ke nalapha ke ikusewa into enye, uyakwazi into yobana uyibeke kwigraph. Ndithi ndikukhuthaze into yoba uyenze uyidrowe le graph yethu, ukwenzela uba ubone into yobana ngenene ngenene ikunika u-3 nyhani na xa usondela ngokusondela kubani? Ku-1. Kuba kaloku yiyona nto ezathi ukubonise nyhani ke ngokuba bekunyanzelekile senze ntoni? Le nto kuthiwa ukufactorize. Ngoku ke masenze omnye umzekelo sijonge uba uthini ke wothi umzekelo olandelayo. Ngoku ke kulona umzekelo masithi umbuzo uthi umbuzo ngubani ilimithi. Siyayazi ke ilimithi isichazela into yokubana sizoya kubani xa u-x esondela ngokusondela kubani? Ku-infinity, kwinani elingakanani? Elikhulu kakhulu. I-function yethu ke xa isithini? Kuba kaloku funeke siyazi uba imengo luphi na le function yethu, u-f of x wethu ungubani? Ungu-x squared umdibanise no-3. Umohlulahlule ngabani? Umohlulahlula, masijonge ukuba sizathi simohlulahlule ngabani. Sizathi simohlulahlule ngu-x umonyuse ngo-3. Ngoku ke eyona ndlela yokuba ucinge kakuhle ngalo mbuzo kuba uzibuze uba kwenzeka ntoni xa ubeke endaweni ka-x elona nani likhulu kakhulu apha ngasentla, ukanti nalapha ngasezantsi xa ubeka inani elikhulu kakhulu. kuba lo ku infinity uthetha lonto kokuke londo ke sathi siyenze ngandoni sijonge ba xa sibeka inani elikhulu kakhulu ubukhulu ke bam ndithe noba ilale elikhulu hayi nje kancinci elikhulu ngapha kuka 3 izachazela lonto ba u 3 akazuba yinto kwelo nani elo kuba kaloku elinani elikhulu umzekelo u 10 million xa udibanisa no 3 ise ku 10 million lonto ngoku ke singathi sibeke u x squared ngasenhla kanti nangasezantsi sibeke u x cubed u-x to the 3. Ngoku ke uyaqaphela into yobana apha ngasezantsi xa ubeka inani elikhulu kakhulu lizoba likhulu kakhulu nakulana angasentla kuba kaloku u-x wethu umphindaphinda kathathu ngaye ukanti phaa ngasentla umphindaphinda kabini kwangaye ngoko ke xa ubeka elinani likhulu iza kunika inani elikhulu kakhulu apha ngasezantsi kunalapha ngasentla ngoku ke izathi ithini loo nto ithi inani xa uhlulahlula inani elikhulu ngobani ngo-1 uzokunika loo nto u-0 okanye eyona ndlela uphinde uyijonge ngayo uba lo 0 usuke phi ungathi ujonge ngento yobana xa uhlulahlula ngo-x to the 3 kwindawo nganye ku-x squared naku-3 uzayenza ungayenza nangolo hlobo loo nto uzawuthi uqaphele into yokubana iza kunika u-0 loo nto ngoku ke mandithi ndiyenze ilimithi xa u-x esiya kubani ku-infinity kwinani elikhulu kakhulu umzekelo endiwenze walula ngubani izawuba ngu-10 million umzekelo ngoku ke sizawuba no-3 umphindaphinde ngo-x squared umdibanise nobani no-x loo nto uyohlulahlula ngobani ngo-4x squared ngomnye umzekelo ke lo unga kucimba mhlawumbi siqhubekeka nale nto ingasentla kuba kaloku ndibonisa nje uba kwenzeka ntoni xa u-x esiya kwinani elikhulu kakhulu kule mizekelo sinayo ngoku ke uyaqaphela into yokuqala ofanele uyijonge funeka ujonge uba u-x wonyuswe kangaphi u-x wonyuswe kabini wonyuswa kanye ngasentla kodwa lo unyuswe kanye uyaqaphela uba uzonyuka kancinane eyona nto ibalulekileyo leli u-x anyuswe kakhulu kuye ngoku ke sinabani sino-3x squared ngasentla kuba kaloku uzoba mkhulu kakhulu kunabani kuno-x ukanti nalapha ngasezantsi sizoba no-4x squared ngoko ke sizawuthi sishiyeke nabani no-3 umahlulahlule ngo-4 kuba kaloku siyaqaphela uba ngasentla nali elinobani elino-x omkhulu ukanti ngasezantsi nali elino-x omkhulu lingubani lingu-4x squared ngoku ke ezi zimbini zizawuthi zisuke kuba kaloku u-x squared ukhona ngasentla ukhona nangasezantsi ngoku ke zawuthi ushiyeke nabani no-4 umahlulahlule ngo-3 ndiyabulela ndiza kubona ku video elandelayo enkosi.